Uthi umbuzo, find the probability of pulling a yellow marble from a bag with three yellow, two red, two green, and one blue marbles. Kuthiwa ke apha kukho ibag. Le bag ke okanye le ngxowa inamabhastile amathathu ayellow, amabini abomvu, amabini agreen, neli-one neli-blue. Kuqala masiqale sizobe into engathi yibhegi. Siyawabona nanga amabhastile wethu amathathu ayelo. Siphinde ke ngoku sizobe amabini anjani abomvu. Siphinde ke ngoku enye into esiyixeleleyo kuthiwa kukho namabini agreen. Siwazobe amabhastile wethu anjani agreen namabini. Ze okokugqibela kuthiwa sinebhastile elinye elinjani eli-blue. La mabhastile ke onke atheni asengxoweni. Kuthiwa ke ngoku mangaphi amathuba okuba ufumane intoni ibhastile eliyelo phi kule ngxowa yethu, ngamanye amagama i-probability of getting i-yellow marble. I-probability of getting yellow marble okanye amathuba okufumana ibhastile elinjani eliyelo kule nto kule ngxowa yethu. Into ke efuneke uqale ucinga ngayo, umbuzo uthi sifuna amabhastile ukukhetha okanye sifuna amathuba okufumana ibhastile eliyelo. Ngoku ke ekuqaleni sizothi mangaphi amabhastile esinawo ayelo kule ngxowa yethu, mathathu. Amabhastile esinawo kule ngxowa yethu mathathu, ze amabhastile esinawo ewonke mangaphi wona, ayi-8. Into esizoqale siyibhale ke sakube siwazi ukuba amathuba okufumana amabhastile apha ayelo mangaphi, mathathu. Mathathu amathuba okufumana amabhastile eyelo kumathuba amangaphi, kumathuba ayi-8. Kaloku la mabhastile awonke angaphi, ayi-8. Ngoku sizothi amabhastile ukufumana amabhastile amathathu ayelo kumathuba ayi-8, okanye ukufumana amabhastile ayelo kumabhastile ayi-8 entlobo ngentlobo kaloku okanye yemibala ngemibala. Ithi ke loo nto i-probability yokufumana i-yellow marble i-3/8 okanye ngu-3 owahlulahlulwe ngu-8. Ithi ke loo nto funeke uhlale uyazi wena ukuba phaa ngaphezulu sizoba ne-number of events that satisfy i-constraint yethu, ze ngaphantsi ibe i-number of possible outcomes okanye onke amathuba asinganawo apha. Ithini ke loo nto, amathuba ewonke esingawafumana okanye amabhastile wonke esingawafumana ayi-8, ze ke ngoku umlinganiselo wethu kuthiwa kufuna amathathu anjani ayelo. Enkosi.